Usiwai kukubali kupoteza kitambulisho chako. Praise the Lord.
Yahweh, 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 legele kwa Yesu. Because of your love.